baby, baba, baby. Da 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 da. Baba, baby, baba, baby. Da 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 da. A B C D E F G. You should have picked up my trash, big boy. And you're gonna pay.
Okay.
Baba baby, baba baby. Da 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 da. Baba baby, baba baby.